Lamukela ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela nawe uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane. Kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba. Ngiphinde nginamukele kwezanamuhla lo elihleli naye uPromishaya Mase. Kushayisene amaloli amahlanu namhlanje ekuseni ku-N2 eduze nasePaddock. Ama-paramedics afike kulesi sigameko athola ukuthi kulimale abantu abane. Abalimele balashelwe endaweni yesigameko ngaphambi kokuhanjiswa esibhedlela KwaZulu-Natal Private Ambulance Service. Ngicela ubeke umbono wakho mlaleli ngalolu daba ukuthi wena ke luthini uvo lwakho la ku-comment section. Zingakho ezanamuhla, siphinde sihlangane ngomvukuzayo.